sasa ukasumulizo
sasa je mpaka kumi
ango eh ukasumulizo mmm kwa hiyo kali
hapa
hapa
Oh, I can't know you.